In Spanish, Jacinto, or in English, Jacinto. Jacinto or Jacinto. In Spanish, Jacinto, or in English, Jacinto. Jacinto or Jacinto. In Spanish, Jacinto, or in English, Jacinto.